Guys, don't forget to subscribe and help our FANS Wethu TV get to 40,000 subscribers. Welcome to all my FANS Wethu TV, sir. Nedbank Cup, CS Galaxy 0, Chippa 2. I'm joined by a friend, my sister Ekse. Oba Nuphuma Kuphi.
Lilian Shaba, ngichamuke Thekwane North.
Lilian eMpumalanga. Lilian, mohamba nani namhlanje ngoba
ichamba neGalaxy.
Bohamba neGalaxy.
Yebo.
Okay, how do you feel about the game?
No, uyazi ngizwe ebhlungu kakhulu.
Okay.
Ngibuzwile ebhlungu. Ngeke expect e win namhlanje ngoba i team yasekhaya le.
Yebo mama.
Ngichamuka nje ngoba thina siyadliwa always. Ngayifaki yami i team. Mara namuhla ngilithi Galaxy ngoba isempumalanga. Nami ngisempumalanga.
Yeah.
Ngibuhlungu.
Ubuhlungu my sister. Kuye wrong kuphi for ITS namhlanje?
Ah, babhedile man.
Ngani?
Ibackline ifile, beyifile.
Dead.
Nesiso besifile.
File.
Yeah. But uneCovid yena. Uzamile.
He tried.
Yes. No to say ngoba ngiyamfiki waqhamuka kulikhosi. No. Uzamile.
Udlalile.
Yebo. The man of the match ngabe bayamupha.
Ungaphuna uCovid wena?
Yebo.
Nami ngamnika.
Una ungamnika uCovid namhlanje.
100%.
Guys, ngiyazi ukuthi iChiefs iphumile kuNedbank Cup, iTS Galaxy nayo iphumile. Kodwa kuNedbank Cup nina ningakaphumi. Ningakhetha enye team my sister engahamba ngayo. To stand a chance to win a share of 5 million.
Yes.
Aish. Anazi ukuthi ne 5 million yabalandeli?
5 million.
Awuni 5 million my sister.
It's a lot of money.
Share of 5 million. Unayo account eNedbank?
Yeah, anginayo mina.
Unayo?
Yebo.
Wena unayo my sister?
Hayi ngiyivula.
Please ivule.
Anginayo.
And then registerang netbankcup.co.za. Mfaka ama details wena lapha.
Mina ngilungu wami usebenza netbank. Ngitakoyivula.
Mina anginayo.
Okay.
Mina anginayo.
Khethe enye team mama.
Akunankinga.
Ngoba ngifuna uwin share ye 5 million.
Yeah.
But iTS Galaxy medlala njenge cheese wena uthini?
No, ayidlali njenge Chiefs. iTX Galaxy iyadlala.
Yes.
More than course.
Yes.
Yeah.
Yes.
More than course.
Ay mama.
Yes.
Serious?
Yebo.
Laba fana bayadlala.
Ayidlali. iTX Galaxy iyazimisela.
Yeah.
Iyazimisela kakhulu.
Yini inkinga ye Chiefs mama?
Sibanika thuba nathi.
iTX Chiefs angathi kusungubeka bathusile. Kumbe kwene njani? Wena ngicela ukubuta sukusela wonke lo mnyango ucalile. Nika ya win.
Next
no, no, no.
Nine game in a row.
Nine. Nine.
Nisengela.
No, it is Saitanza. Saitanza it is.
Saitanza.
And ange usekhana unemntwana loqhwalile. Umzala mntwana u right. Umntwana sewe yathwala, sewe yambulala. No. Cause for life.
Cause for life.
Rise, cause rise.
Rise
until I die.
Ngiyabonga.